things high time ngoku before you move on to another relationship. Uba umtakuvezele iproof from the previous relationship iex uba yintoni eyenza uba bahlukane. You know, kufake iaffidavit mhlawumbe necourt iapprove. Hayi lo uthi uyadila ne-relationism. Ikushuka i-relationship ikubambe udile yophamba nelo ingqondo. Hey, umuntu ahlukane nawe namhlanje ngomso umuve on njani? At least ukuba bezibhalile as way. Ngabe ubonile ukuthi hayi lo muntu uyashesha ukumuva on. Ngabe uyazi ukuthi njobe insecure kanje kubhaliwe from i proof pa uba no lo muntu une anger issues. Une short temper, we are insecure. So that you know what you're dealing with because abantu they hide. Abantu they are so selfish. Bafuna ukushintsha ngathi kanti ingxaki ikubona. Umuntu yena insecure. Uyena umuntu ofanele ngabe uyadila nazo zonke lezo. But wenza sengathi uwe ohlanyayo. And ugqibele ukuhlanya wena. Kodwa uright ngenxa yakhe. You are still.